Hey hey, it's your boy Dosti Buja, the public boy. I kuri Azwan Media nkuko bisanzwe. Ikiganiro ni Call Pray. Bafite ikiganiro gishasha kitwa Call Pray. Tugiye kuzohora tubashikiriza, tubabwira makuru y'abastare uko bimeze, tubatelefona surprise hama tukayaga. Oh, uyu munsi tushaka gutelefona umwe muzi sana mu mafilme ya y'u Burundi yitwa Kanyana Jaja Kanyana. Shaka tumutelefone. Oh, nabyazi ariko shaka tumutelefone tumuyagishe tumubwire ko ari mu kiganiro twumve ko abyitwaramo adamu telefone. Mugume kuri mikro ya za Azwan TV. Mugume kuri kamera za Azwan. Hello.
Oui.
Ni sawa?
Ni sawa.
Ya ni bien. Kwa mhevye none? Tiko amevye none?
Akishana kuguye wangene bajimisi ene umutundu nutundi ngene twa hato na hato kushaji weko na guye.
Ya ndabizi usanga wale wafatiriwe na kazi.
Ah, cyane cyane amajimisi Gitega mbaye shikanga shanja murumonga mizunguruko nyene n'ibibazo.
Ya tari pole sana.
Merci. Mejene tanon.
Ya ni bien. Ndagufitiye surprise rero.
Ngira rero mama makurusha.
Uziko ndi imbere ya kamera niko ndayagisha abantu. Musati ndagutelefone tuyage. Hello. Bakunzi ba Azwan TV mugumane natwe ba connections imeze nabi akoreka turindire. Hello.
Oui, connection sikirenga waruvuze gute?
Eh, ati ndi imbere ya kamera ndiko ndayagisha bakunzi ba Azwan TV. Bo, basavye ko no gutelefona rero. Bo, turi mu kiganiro.
Umwana yanjye, uri umwana mubi. Amanze kwipara kuvuga ibyo uvuga ngo turi mu kiganiro y'umwana yanjye. Ndakubabariye n'ukuri kandi si byitwa. Ira tuba tujye mu kiganiro uvuge neza nyene tu.
N'ubundi njye numva uri kuravuga neza. Si bisanzwe none.
Yes, uvuga ngo ibaze ngaho nk'umushyira cye yumva ngo rero hano urazi ko no guheba ukacyo byuba.
Oh, araza kubitahura ntacyo. Oh, bimeze gute none weekend yagenze neza?
Ah, no kuki mana agenda shim.
Uri kuyihimbariza he?
Ubu tuvugana ko ndi mu Buyenzi.
Uri mu Buyenzi? Na kama pe none?
Mere kasta koga he? Nina minsi nawe kurondera mama naha mama gutanga mama ape kare.
Cyangwa wase kubivugira imbere ya kamera kugira ngo umuntu wawe ntafuhe.
Oya, ni sante bashe dino ne sante none. Oh. Gari ko ndarwa mata kati.
Oh. Merci. Urakunda mata cyane.
Yo amashanga yageze ntararo muko fungura shamba ndarwa mata kugira ngo si resto mibire ibiraruhutse.
Bakunzi ba Azwan TV murumva umukobwa wanyu Kanyana rakunda mata cyane. Umuntu afite inka ahora araba Azwan TV azoza umunsi umwe afite akabido k'amata tugende kumuraba.
Yo ni sifti kanyu ndapenda sana.
Ukunda ifi ufi kanyu?
Nshaka ikivuguto n'ifeshi.
Ok Kanyana, filme yawe muri kino gihe bimeze gute, bipanze gute, uri kubona gute byavansa cyangwa plani zawe muri ino minsi zimeze gute?
Mu bijyanye n'iki?
Muri filme.
Ni buke buke kweli ariko ndashima urazi ko atabyamaze na gute ariko vraiment aho bigeze ni fresh, njye ndashima n'ukuntu. Tuko dukora filme akamanyu kumushaha. Mhm. Eri kuca kuri iri pira cha kuri Mr. Samuel Office. Mhm. Oh. Ni ndi filme ito ya iri kuca kwihangiro TV.
Yego.
Oh, ni je bintu mbayemo nibwo buzima ni ko kazi ni je bintu bimpagasabune ni je bintu nubwo nubwo atari byose nyene mbankura muri filme ariko igice kinini ya
ari abantu banumye ngo ndakubaze bongo kubera iki mudakora amakorabo n'abandi bo mu bindi bihugu nk'abanyarwanda ni kubera iki bakunzi ba Azwan TV kanyana ni cash madam afisa amafaranga afisa shop idana zimuzi zimeze neza kabisa
reka jeni horere kugiranira bire ko nokumarira kabisa kuri kuvuga kaze batabi nyumba
kweri ki abantu mufite amafaranga na cyane cyane nk'abantu muri entertainment mukunda kubinyegeza cyane mutinyiki mwanga ko aba diaspora banka kubacore
ni bisanzwe jo sha basi baraga Barawa tuchorera nyana. Wapi sikuga baraduha vya mereka tubashimire kwanza merci sana nene kuzamera ngaba kiyumvi. Usariko nta bije tumukureka kuvuga kuza amafaranga. Kuko uyafite wabara guha nyana kugeza kuguha utaguha nyana nta yaguha nyana nuko nyenzi. Gusa je vrema ku niko tayiwanze. Ntayo nani gice cy'ifaranga fise nani robo gifaranga fise umva ntaraga pande kamahera cy'ifaranga fise ndavuza ndaje mubonye ni wankora mu mufuko cyose gusaya mas nagiye gusatira mu rukomera ndabe ko nomara kabiri
harabantu bamaze kubona batanguye kumenyekana bagashayinga dufate nko muri filme cyangwa mu bindi bintu bacha batangura kuza bari nyegeje abafana kamengo ni bashaka kugenda muri bisi n'abantu kamengo kuguma binyegeje kuri wewe wabwira iki
anjuga navuga nka kajana yes no ntabyo no mu bisanzwe nka jamba bona ngene n'ibindi bisanzwe rega abajya bigeje nabo abasize bari ko baranyegera rege no nyegera iki
kuri wewe ni bisanzwe
gusanya ne umumo we kandi tobaga kuba kujya mu bantu kandi utari kuvuga ngo nabashaka ngo ni iki ne baro kunya ne bambeze ndo ne nka jeno cyaje mu nzu ha babikagenda gute
eh birashika ndumva bavuga ngo ni showbiz nyene kunyegera abafana kugira ngo bazi barakubona kuri muri sinema gusa
ibyo sibyo sha nuko baba bafise ibyo bajya muri izo nzu zabo utabifise nureka nibyo kubuza kujya kugusatira sha ngo wikuragira showbiz ngo baze barakubona ku ma TV gusa
bo nk'ubu muhuye n'umufana ugasanga afite tatuwaje yawe bo kuri wewe byakira gute
Oh my god. Chaita mbere lambe no manza kwimbira ukuntu natinya no gutobora ubutwi gusa kwera kwa nka kubabara. Acha mbona umuntu yanyica cyeko. Sinzi kuntu no ndabipfuganye ne gusa ariko. Sinzi ngene kuntu no bivuga gusa ngene kamore.
Ubu nawo usanga ndi kumwe n'uwo mufana ega nshaka kumva uburyo byitwaramo kugira ngo nyene n'abantu babyumve
ahubwo kwanza je ni ndazi ko atawo bikora sha wa uraje umutobagura umubiri wangu ikora chapa kubikinira ibiragoye hama gusanga masubire mu byo nariko ndakora muntu w'Imana urumva ko nangwe nasose ndi mugwamo
ego
dako
oya nta kibazo
babarire kuberako bamba bagiye kora kurumva ivyo narinjiyemo bari bampaye umwanya kugira ngo cyasubira kwinjira mbonye umwanya ukwiye bo bampaye ko nohashika
reka tugushimire cyane Kanyana
oke namwe murakoze cyane
merci
amahoro y'Imana bane n'abakunzi bacu
ba Azwan TV ufite umutima mwiza
oya reka sha oya reka reka kumenda nuko nyana mutenda na heruka imitoma kera
uti rero niko ndagutera imitoma kuri kamera
Nane wavuga gute ushatse kugira hanyuma icyo tutakumbwira nane wabonye ko nakubuze kubise umutima mwica
oya mu bisanzwe umuntu bamuvuga uko ari
ego byo sinzi mugabo ntabyonzi kwarajya nawe ndabona
umva we nawe ntabwo wizera kufite umutima mwiza
sindabitse gasha
cha jenda ziko ufite umutima mwiza
nyine rega amaso ntiyiraba amaso araba ibindi ntiyibona
bo jenda bikubwiye rero jewe dosti uzovuga ati dosti yarambwiye ko ufite umutima mwiza bo ubimenye
cyesanga nakoze ku mutima mu bantu bayire
mwumvise ibintu yararimwo kiganiro ni corporate zo kwa matuba telefonera abantu tubatera ama surprise muje muri commentaire mutubwire umustare mukeneye ko tubaterefonera hama tumutelefone Ewan, vuba cyane mubona ikiganiro cyiwe. Ciao ciao, turabakunda cyane.